Police in Naledi, together with the Community Policing Forum, launched the 16 Days of Activism for No Violence Against Women and Children at the Emdeni Skills Centre in Soweto earlier today. The campaign is observed annually between the 25th of November and the 10th of December. Our news reporter, Manini Morolo, was at the launch and she filed this report.
Sepolesa sa motsaneng wa Naledi tshebedisanong mmoho le kantoro ya bolebedi ba setšhaba se thakgotse letsholo la matsatsi a 16 a kemo kgatlhanong le tlhekefetso ya bana le basadi. Tema ena ya tshebetso e phethetswe Emdeni Skills Centre e bogareng ba motsana wa Emdeni pejana kajeno. Sesosa sa thakgolo ya ho hlwaywa ha tema ena ke ho toboketsa bohlokwa ba kemo mmoho se tshabeng molemong wa ho lwantshana le tlhekefetso e phahameng haholo ho bana le basadi mona lapeng. Moemedi ho tswa sepoleseng sa motsana e leng Sergeant Sefiso Mhlanga o boletse ha polokeho le tshireletso ya setšhaba e le tema ya bohlokwa haholo sepoleseng.
Ho na ratenyo ukuthi abo baba ba yahlewe police station, abo baba sibaphatha kabi. That is not true. Mina ngisebenza lapha eNaledi police station, I can vouch it's not true. Sinawo ama victim friendly rooms, sinayo EVEC whereby siyabanakekela bobaba, sikhulume nabo privately whereby akunamuntu ozohleka and akunamuntu ozowazi ukuthi besikhuluma ngani. So mina bengithanda uku encourage abobaba ukuthi please iminyango yase police station ivulekile, sicela nizeni nizovula ama case.
Lelo go la kantoro ya polokego ya setšhaba stationing sa Naledi e leng Nunu Sethaiso o bolela ga lemetleng ya kajeno ba ntse ba lebana le maima mo baagi ba sa fumaneng tshegetso sepoleseng e bang ba batla go ile go tlhatlhela dinyewe tsa tlhekefetso.
Tse gape tse kopana le tsona ke di-drug house le di-abuse especially haholo bomme ba abuse bontate. So rona re nka advantage ya gore bomme ke bona ba abusiwang too much ekbene le bontate le bona ba abusiwa go feta bomme le bana ba abusiwa ke bomalome and then haholo gape le di-dispute house ke tse re kopanang le tsona ba lwanelang dintlo.
Leloko la mokgatlho wa bolebedi ba setšhaba stationing sa mapolesa sa Naledi leng Phoshi ya Mahlaka o boletse ha tshebetsong ya bona ba teana le boholo ba tlhekefetso ya maqheku moo a hlalositseng hanyewe tse hlahlelwang maemong ana di atiswa ho wehliswa ke diphofu ka tlasa mabaka a fapaneng.
Case tse loreng di a matha ko ofising ya CPF re le kona le police station batho ba hlekefetswang haholo ke bonkgono ba nkelwang ke ditloholo bana tšhelete tsa bona tsa grant because maybe bana ba e loreng ba na le addiction ke di-substance users ke bona ba e loreng ba nka monyetla wa go tlhekefetsa bonkgono batswadi ba bona ba bankela grant to a point mo loreng we had a case ya nkgono a shapilweng.
Letsholo lena la matsatsi a 16 a kemo kgatlhanong le tlhekefetso ya bana le basadi le tlile go tswela pele go fitlhela ka 10 kgweding ya Tshitwe. Ditabeng tsa Soweto TV ke Emdeni Skills Centre ke le Emdeni.